gone.
So what you want to say? Let's go to the Smomoza. Let's go to the Smomoza. Smomoza. Delay later. I'm not saying born. Stubbornness. Holy. As I go to the temple, I'm going to pass on the call. My camera said, "If you do so, le, a busy ngunzi. Stubborn. We are also very.
Very stubborn. It's anti Afro." Wana uphakelumthakathi wistabani impela wena le nto ufuna ukuyigonyuluka uyiveze ukuthi manje ugonyuluke ngabantu abawrong omasikanda akekho umasikanda uyisitabani kodwa wena ufuna ukuyiveza i-afro vele iyasho ukuthi le nto wazalwa nayo yebo uganiwe kodwa uyincubili uyishaya ngapha uyishaye ngapha ubhoxa ngapha ubhoxe ngapha wena impela yakwisitabani wena ubugonyuluka kahle kahle Stabani uzuyakhala umasikandi bahliwe kulo cha akekho umasikandi oyisitabani ubucabanga nje ubusukunesikhwele esingekho wena kodwa sekuningi inamba kantombi eyiningi wena uphakela umthakathi wena isitabani straight-ke wena uyisitabani hayi thina masikandi nje aleke abe isitabani masikandi kohlwa ash